Badziwe Online TV.
Ndakula ndilani Badziwe Online TV.
Masula bwanji kwina kulikonse komwe inu muli. Tabwera ndi nkhani za madzulo.
Contractor amene amafuna kutenga ulamuliro wa zipata za Chingeni ndi Kalinyeke lanenetsa kuti lichotsa chiletso chimene bungwe la Roads Fund Administration latenga. Makontraktor awa adakonza mawa lino makamaka lero lino kuti atenge ulamuliro wa zipatazi poonetsa kusakondwa kwawo ndi kusalipidwa kwa ngongole yokwana 15 billion kwacha. Isaac Salima akufotokoza.
Makontraktor awa ati adachita chiganizo chikamba kuti bungwe la Roads Fund Administration likuchedwa kuwalipira ndalama zawo zimene nzodusa 15 billion kwacha. Makontraktor awa adakonzekera kuti lachuri lino akakumana matogeta wiriwa kumene adaopyeza kuti akatsekula malowa kuti galimoto zizikadusa usalipira. Koma bwalo la milandu lalikulu muzinda lilongwe laimisa zimene makontrakita lawa adakonza pamene lapereka chireso kubunge la Roads Fund Administration kuti makontrakita lawa asapitirize zimene akufunazi. Muchiresochi bwalo la milanduli laika pa 1 mwezi wa mawa kuti mbali ziwiri za nkhanizi zizamvanekaye pa nkhani. Koma mmodzi wa akuluakulu kubunge la makontrakita lawa Alex Chimwala ati iwo akachosa chiresochi.
Tikana kuti ndi fokhumudwa na kuti msonkhano walephereka anthu tinakonzeka kupita matoge sosa awiri Kalinyeke ya kudeza ndi Chingeni imene ili munchewu. Tinakonzeka kuti pene paja tikalo li magalimoto azingodusa kuti ululu umene tikumva ife olephera kulipira school fees, kulephera kulipira ntchito, kulandidwa katundu nda ngongole umene oso ukachitikire ndani wa amve ululu umene oso maofisa za Roads Authority mwao na mene anabwerera panja pa zimagari moto zopuma follow magari moto abwino abwino kusonyeza kuti wakusangalala zikuyenda kuma ife ma many stakeholders awo amene timapasa ntchito tikuvutika.
Lolemba bwana mkubwa boma la ncheu a George Ngaiyai adachitisa msonkhano umene umakhuza anthu omwe zachokera ku makontrakita lawa bungwe la Roads Fund Administration komanso a polisi kuti akambirane pa zimene makontrakita lawa adaopyezazi. Koma mkumano sudapitirire malinga ndi chireso chimene bungwe la RFA latengachi. Anthu okhuzidwa ochokera mboma la Baraka adalengezanso kuti akakhala nawo pa malowa pamene makontrakita lawa adzikatenga ulamuliro wa zipatazi ponena kuti kuchedwa kulipira kwa malipiro kwa makontrakita lawa kukukhuza ntchito zachitiko kumbomali.
Anthu miyanda kuzomba aperekeza thupi la malemu Zakeyu Matekenya yemwe wamwalira la Mulungu apolisi atamuombera. Ngakhale kunali bata masana alolemba kumawa watsikuli zinthu sizinali bwino kamba kuti madalaiva la ena anachita zionetsero zokwiya ndi imfa ya nzawoyu. Madalaiva lawa amafuna mayankho kuchokera ku polisi pa za imfa ya Amatekenya. Jason Maloa walemba ripoti mina kuwerenga ndi Kerry Napolo.
Kumawaku woyendetsa galimoto za matola mu mzinda wa Zomba adali wopiya. Iwo adayenda ulendo wa ndawala omwe unakathera kulikulu la polisi kuchigawo cha Kumvuma. Madalaiva lawa akuti akufuna mayankho pa imfa ya mzawo wina yemwe a polisi amuombera dzulo. Iwo anakumana ndi wachiwiri kwa mkulu wa polisi mchigawo cha Kumawa a Gladson Chikumpula. Sizinali za mtendele kamba kuti atamaliza mkumanowu madalaiva lawa adatseka msewu wa M3 omwe umalumikiza maboma a Zomba ndi Mangoje. Oyendesa galimoto ena anakakamizika kudusa njira zina za madulira kamba kuti anthuwa adayamba kutentha matayala pa msewuwu. Sizikudziwika kuti akuluakulu ndi asogoleri a madalaiva lawa amvana chani kutsatira zokambirana zomwe achita. Thupi la malemu Amatekenya ndilo wam'manda kumudzi kwawo kumigoli kwa mfumu yayikulu kabwino mboma la Phalenge.
Kerry Napolo kuwerenga ripoti limene walemba ndi Jason Maloa. Nthambi ya immigration yati kugwiritsa ntchito zikalata zabodza ndi vuto lalikulu mdziko muno ndipo anthu amene amagwira ntchito mzipata zolowera akufunika ukadaulo kuti vuto lilichepe. Komishonala wa bungweri a Frecha Taonga Nyirenda ndi yemwe wanena izi kumponera mboma la Doa pa maphunziro onika kusiyanitsa kwa zikalata zovomerezedwa ndi zabodza. Emmanuel Simpokorwe ali ndi zambiri mu ripoti ili.
Malingana na anyilenda, anthu amene amapalamula milandu ikulu ikulu, monga kuzembetsa anthu, kuba, kuzembetsa ndalama, ingakhale za uchifwamba, amagwiritsa ntchito zikalata zabodza polowa mdziko. Iwo ati maphunzirowa athandiza kwambiri anthu ogwira ntchito mu zipata za mdziko muno kuti adzisiyanitsa pakati pa zikalata zolowera mdziko zimene zili zenizeni kapena yayi. Iwo ati maphunzirowa athandiza kwambiri anthu ogwira ntchito mu zipata za mdziko muno kuti adzisiyanitsa pakati pa zikalata zolowera mdziko zimene zili zolondola kapena zabodza.
Bungwe la International Organization for Migration, IOM, ndilimene lapangitsa kuti maphunzirowa achitike.
Bungwe la World Bicycle Relief lapereka njinga 80 za ndalama zokona 29.2 million kwacha ku bungwe la National Initiative for Civic Education, NICE Trust, kuti lithandize kuphunzitsa anthu pokonzekera chisankho cha chaka cha 2025. Mmodzi wa akuluakulu ku kampani a Agi Kantambi wati thandizoli likufuna kulimbikitsa utsogoleri wabwino mmadera komanso kuthandizira maendedwe abwino. Brenda Kayo akufotokoza.
Akantambi anati njinga zomwe aperekazi zithandizira kuti bunge la NICE lifikira anthu ochuluka kuwaphunzitsa komanso kuwunikira pa zolinga za mmadera mwawo.
Ozindikira mitunda imene amavolontiya akuyenda kuti akagwira ntchito imeneyi, tinaona kuti ife ngati World Bicycle Relief tibwerepo kuti tiathandize kuti tiyapase nthawi yowonjezera kuti pamene tikupereka njinga izizi tikuwathandizira kuti akhale nthawi yowonjezera pa nthawi imene akugwira ntchito yawo. Kuti ngati amagwiritsa ntchito tingoyerekeza ola limodzi pokafikira anthu amene agwira nawo ntchito, agwiritse ntchito muna ngati 30 minutes kuti athe kugwira ntchito yawo, kotero akwanisa kufikira anthu ambiri mu nthawi yochepa.
Ndipo membala wa bungwe la NICE Trust Aulemu Bakali anayamikira bungwe la World Bicycle Relief kamba ka thandizoli. Iwo anati thandizoli lithandizira mu njira zambiri popereka mwayi kwa anthu omwe amagwira ntchito limodzi ndi bungweli kuti akathe kufikira anthu ochuluka.
Njinga zithandiza kwambiri monga mukudziwa ngati fa NICE tiine mavolontiya ambiri dziko lonse la Malawi okwana opozipitira 10,000. So njinga zithandizira mavolontiya zithu kuti athe kufikira malo ovutitsitsa kufikira, athe kuyendera ndikutoka kuisa anthu za civic education m'malawi.
Njingazi ati ziperekedwa mmadera onse mdziko la Malawi.
Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku Times Television. Takulandirani kupitiriza nkhani izi madzulo ano, National Bank yati yabwereketsa ndalama pafupifupi 1.3 billion kwacha pansi pa tiwoloke kwa mavenda. Banki yati chiyambire ni ngongoleyi mwezi wa September chaka cha 2022 mavendo opitirira 400 apindula potukula mabizinesi awo. Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse.
Mmodzi mwa akuluakulu a National Bank Oswin Kasunda anayankhula izi pomwe anakonzera kadzutsa kwa mavenda akuchigawo cha kumpoto. Akasunda anena kuti ngongole yatawoloka yathandiza kuyena kuti mavenda ena asinthe kaganizidwe ndipo ayambe kusunga ndalama zawo banki. Pakatali pano iwo anena kuti makaunti yatsopano kwana 1600 awatsegula amavenda.
Tinakhaza ubale ndi ma vendors titaona mavuto amene mavendors amakhala nawo komanso titazindikira kuti ili ndi gulu la anthu amene akuone kuti alibe ubalo wenuwe ndi mabanki muna ma banka maona ngati amene ndi kulusa funika kwambiri ndife tinaona kuti tipakene mubale kuti tatandize kuti ma business awo apite patsogolo
komono iwo anakuti ma venda ena sakumabweza ngongole zvinoma kuti zvibweza mbuyo nchito za banki wapampando wa mavenda kunzuzu Alexander Sikwese anamika bank ya national kamba kangongole yatawoloka komano anapepha banki kuti ichepetse ndondomeko yotengera ngongole ponena kuti ndi yaitali
kumaloni nako kutengerawo ni makhaya ovutira pafuwa zolembalembazi ndife mavenda school ife ayi zolembayi kuda tirembelewa makanika mati kalembe namba kupasa ni mkalembe tisaine saine amenefe kuzao sukulu ayi ife timango funa ndama zikwile patumba
mavendawa anapemphanso kuena kuti banki itsegulenso malo ena omwe makasomala anga mapiteko ku mzuzu poena kuti malo amodzi okhawa amakhala odzadza ngongole yatawoloka imalola mavenda kuwongola ndalama pafupi 5 miliyoni kwacha ndipo atha kumayibweza mu zaka zitatu
Banki yaikulu ya Reserve lolemba yakazikitsa ndondomeko yofuna kuonesetsa kuti amalawi akumvetsa bwino zachuma kufika nchaka cha 2030. Governor wa banki ya Wilson Banda wati ndondomekoyi ndiyofunikira kwambiri kuonesetsa kuti amalawi ambiri akutsata bwino nkhani zakayendetsedwe kachuma. Neneri Shepherd Bushiri wati akuyembekezera anthu mazana mazana kuti atengapo mbali pa chikondwerero cha chipulumutso chimene mpingo wa Enlightened Christian Gathering the Jesus Nation uchititse loweruka likubwerali chikondwerero lochi chichitikira ku Bingu International Convention Center munzinda wa Lilongwe. Poyankhula pa msonkhano wa Tulankhani munzinda wa Lilongwe, a Bushiri ati oyimirira nthambi za mpingo uwu kuchokera Michael 47 adzabwera ku chikondwereroche. Abushiri afotokoza zambiri kwa mtulankhani wathu Pemphero Malimba.
Cholinga cha msonkhano amenewo monganakamba kale moja ni chakuti timakondwelera kukumbukira kapena ndikambe kuti ndi birthday yathu monga timakondwelera tsiku limene tinabadwa kuthupi. Ife tsiku limeneli timakondwelera tsiku limene tinamudziwa Yesu Khristu ngati mbuye ndi mpulumutsi wa miyoyo yathu. Nemu tsiku limeneli tikuita naso amipingo osiyana-siyana kuti kandazibusa kandi azitumiki osiyana-siyana. Of course tilisondena amene akamba kale kuti akubwera kutsakhala nafe pa tsiku limeneli, koma mwapaderadera tikupemphanso kuti onse amene akuchimva kuti akhoza kuzakhala nafe pamwambo umenewu okumbukira tsiku limene tinamudziwa Yesu Khristu ngati mbuye ndi mpulumutsi wathu kudzakhala nawo.
Munkhani zina kusowekera kwa mgwirizano pakati pa nthambi zokhudzidwa akuti ndi chimodzi mwa zifukwa zimene zikukolezera nchitidwe wotengera malamulo mmanja mwa anthu mdziko muno. Wapampando wa bungwe la Human Rights Conservative Committee HRCC ya Robert Nkwezalamba ndiyemwe wanena izi. Daniel Zimba walemba ripoti ili.
Pofika mwezi wa December chaka chatha, anthu okwana 914 ndiwo anachitidwa chipongwe poganiziridwa kuti anapalamula milandu yosiyana-siyana mdziko muno. Mneneri wa polisi apita Kalaya lolemba anatsimikiza kuti milandu yotengera malamulo mmanja ikuchulukirabe mdziko muno, koma sana nene chiwerengero cha anthu okhudzidwa chaka chino. Mawu ake mkulu wa bungwe lomenyera ufulu la Human Rights Conservative Committee a Robert Nkwezalamba anati kusowekera mgwirizano pakati pa adindo ndi anthu kukukolezera mchitidwewu. Iwo anati mafumu ndi anthu mmadera ali ndi udindo waukulu pa ntchito yothana ndi mchitidwe otengera malamulo mmanja.
Kwa ife chimene unati chimakhala chovuta nchilena kuti mapezedwe athu a dziko muno ndosiyana-siyana kuyambira pabanja chuma, kuyambira mabungwe kapenanso boma mapezedwe ake. Ndiye mapeza kuti kudera kuna kulikonse kumakhala mpikisano, wina aliyesa makhala ngatali pa mpikisano pa zimene akufuna iye ndiye makhalati mukukokerana.
Ndipo kumbali yake mfumu yaikulu kachindamoto anati pakadali pano anakhazikisa ndondomeko zofuna kuthanirana ndi mchitidwewu mdera lawo.
Zoonadi ineyo ndithu ndayitanitsa wonse mafumu wonse kubwera kunoko headquarters nalongosolera ndithu kuti muthaka lako sotifeyo tikhale tikumfuta mthuzayi tionesese kuti kodi chakuchitika nciyani kadzango kumva kuti wina fumu ina kuti ndikhale ndi munthu wina kuti andimvere zimene ndanenazo
mfumu ya ikululu kwa nayo inati ikuchiri mika polimbikitsa anthu ake kusatira ndondomeko zoyenera potana ndi anthu woganiziridwa kuti apalamula milandu. Malingana ndi akalaya mchitidwe otengera malamulo m'manja kukulira kulirabe mdziko muno chifukwa cha umbuli wa anthu ena pa za malamulo. Iwo ati nthambi ya polisi ndiyo dzipereka ndipo ikupitirizabe kuyesesa kuti itane ndi mchitidwewu.
Nkhani zathu zomwezi
pamapeto pankhani zathu madzulo ano munali ndi dziwe online TV. Tapanga ni comment, kupanga like ndi kupanga share post imeneyi.